ko soynetno so sami in hani hoccedi a bandirabe fulbe radio television fulbe international ko onon wonani do kala jiddo jogade e humpito labdo cer to batte emission ngaji e ko way non nate page ma youtube mbada abonné non bandirabe fulbe plagu noddi plagu nototo.